ya mama kwa ba de ba official RNF TV so na so e de da foforo e de maye na na brantia onya ne ba bi ko e na na ya de dona fe no rebui a na owo kumase abrantie kushia ne nkwanhia wu e wo kwada so abra akokosra ne girlfriend na dodona se oyɛ kronfo no mokoko bu no ekun no ene ena abusua ayi nana ya a omo kran kran echi kra 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 sabri nana ya edampem e wo kwada so na ye maya cameras ekɔ honom ekɔkɔ fire video edi maye na ene nana ya ne dampem mi na abusua se said the abusua ni si kanche ne de wo a wonim nana ya wo ehu bi de minim ne ebeto abusua so subscribe our channel ya not subscribe our channel channel your official RNF TV abusua subscribe ne mi adoma ketwa no so said the video bi abrewa on sabitima aka
Thank you. Fire! Yeah, yeah, yeah.